siyasa pressa sa pusha sa phanda mama baba lapho usuku bo.
Bathi siyaphila saphanda, bathi siyaphusha salamba, bathi siphuma sesivuthela le number, basizwa ngendaba ngalama ngomhlaba. Nakho seqala ukuhlangana, manje sengiphetha amakazi, Orlando kwamashe tuzuma nomlazi, bayazi asilali masifuna le mali, asilali masishiya amakhaya, khala abazali abafazi nabangani, kanti manje vele nifunani, thina siyafosa siphohlele ngenkani. Lela sikhohlwa ziphathi, lehle sututu ufuna ukuthatha ijazi, ngoba thina sizinjala emzansi, kusha abaphansi ngishona phansi, ngibuka ngedolo ngithandazela ikusasa, babathethelela izono zendlala, kodwa bengidlala base bakhala, kwavuka icala ngekho zolala, ninja kafaru ungazomangala, namhlanje asilali sifuna le mali,
athina sampresa saphusha siyaphanda mama baba lapho usuku boy.
Sasipusha siwasivuke khoneni amasosha engihamba nawo asala emgedeni. Ngenamali ekhere sigele kuthiwa hamba mfana usumdala soncenge ekhengeni. Ngima version kapetro duma manguye ekhaya ntwana mina bengigidle esikhepheni. Manje asegqwele amaphake khala ama-hate athi damn it. Ehe, kade sasipusha ngithwele manje isikhathi sokuthi sivele vele. Hewe sasipusha saphanda mfana kwaqala kwakhanya mntana. Sathula safighta le ndlala you're sleeping on me nali jalo mbathana. Last pusha sepa, gas, kanda desa. Baba kwatya bagwala, bagwala, bagwala. Baphuma ngeminyango, safika, savala. Sathethele inamba, kwanyakaza umhlaba. Sahlamba ilokishi ngegazi levala. U-Abdulu Tenda nosikhuva kulespaya.
Thina sapresa, sapusha, saphanda mama, baba, lapho usuku boy.